with this Tata Avaloani Wafula Nafuka Monoptila Nguileni Jehova Uburute Wani Inekuchi Mfia Ekwandi Hallelujah
Ngafia Shupa Mfoka Mambutu Kila Kulimwe Ngafia Shupa Mbutu Kila Kulimwe Lesa Wani Lesa Ndwileni Yawe Ndwileni Ndwileni Lesa Wani Ndwileni
Ndwileni Mwelesa My sister Natasha
Mulembala mulenjumia mulensumbula balemona abalengamba balenseka lelo balenjupusha ukuralanga lesa wanfisha pano ndinesa sapa konengo kuba imfumu balibene mulempokolola mulendwila mulenchimfisha yawe
Uncle Chico, I see you. Ikwe Maiko.
Yawe mwari wa ma yawe.
Come on, my brother.
Yawe mwari pulambo yawe. Mwampoko lola kumine ya balwa ni bandi. Mwampoko lola kumine ya balwa ni bandi.
Blessings Kelly, Apostle Cornelius,
Esther.